okhohlakeleyo akukuke ekhohlakaleni kwakhe akwenzileyo enzofanelekileyo nokulungileyo yena uyawulondolozela ebomini umphefumlo wakhe. Ukuba izigqitho zam ndizazi, isono sam sisebusweni bam futhi. Fihla ubuso bakho ezonweni zam, ucime zonke inkohlakalo zam. Ukanti amadini kaThixo angumoya owaphukileyo. Intliziyo eyaphukileyo negqophukileyo akayidingi uThixo. Ke ngoko, kazulani intliziyo zenu ukungabi zingubo zenu. Ndikuqukele kuYehova uThixo wenu ngokuba enofefe nenceba yenu. UThixo qumba kade enobubele obukhulu enosizi. Uzundenze uThixo wethu kukho izibele nezixolelo nabasivukele ngakuye singaliphulaphulanga nelizwi likaYehova loThixo wethu lokuba sihambe ngemithetho yakhe ayibekileyo phambi kwethu. Ndohlwa Yehova, kodwa ngokufanelekileyo kungabi ngengqubo yakho. Hleze undenze into encinane, khamende masiguqukeni ngoba ubukumkani bamazulu sebukufuphi. Wazithwala
wazithwaliso
manje sithi yonke imihla njengabantu abakholwa sithi wow
oh
lulameleke ngenhliziyo engcolileyo nelizwe lilulameleyo. Siye sihlale sofefe lasezulwini sicule 179 sivume izono zethu phambi kuThixo ngale moni ndingumoni phambi kwakho ndinetyala thixo.